zo nangire byo gusubira kugwa yambo mugwanyo wa Hosen yuze mbonesha kure imwe rudende bageza ko amakuru ibigano ndetse n'inguru babigeza uko mutosanga ahandi ndabakengurukiye cyane rwo mwegwe tubandanya kubana buri ko turungitse inguru kuri mbonesha kure yace nanyu Hosen yuze banikaze muri amakuru tugiye kubageza ko kuri igenekerezo rya 19 munyonyo mwaka 2024 ndabakengurukiye cyane rero aho muri hose mbabwira ati gitondo cyiza cyangwa se mwiriwe bite nawo uherereye dore ko dufite abanywanyi beshi cyane badukurikirana imisi yose na makuru rero dukunda kubageza ko aba ariko aragaruka kubiri ko biravugwa mu gisata cya politike icy'umutekano ndetse na gateka kazi na muntu aya makuru nta gucike dore ko ari amakuru akomeye cyane mutosanga ahandi kandi na makuru y'ingenzi cyane cyane ku bene igihugu bano iwacu mu gihugu cy'u Burundi ndetse n'abandi barundi bari hirya nino hose ku isi reka rero ngengurukiye cyane kandi n'abandi banywanyi batu baje gukurikirana bari mu bihugu bibanyi abari mu gihugu cy'u Rwanda mu ntara zose zigize igihugu cy'u Rwanda ndabahaye ikaze abari majyepfo yacyo burasirazuba bwacyo burengerazuba bwacyo amajyaruguru yacyo umujyi wa Kigali mwese mwese ndabakengurukiye cyane ndabizi ko mudukurikirana muri beshi kandi nayanyu mudutera tureza cyane kawutera kwa madukura makuru agezweho kandi atohoje ndakengurukiye cyane rero kandi abanywanyi bacu badukurikirana bari muri Repubulika ya Inkoro Sangiye ya Kongo mwe tugiye kubana muri amakuru dore ko mudema kubitwereka buri ko turugitse guru kuri Boresha kuri yacu nanyu Hosen yuze ikaze rero n'abandi bari mu bindi bihugu bya Afrika muri rusange n'abashije kudondagura ndakengurukiye cyane kandi abanywanyi bacu badukurikirana bari hakurya amazi magari mu Burayi muri Amerika muri Australia muri Asia muri Canada turabizi ko mudukurikirana muri beshi kandi ntago twabarenza ingwe rwose ko tubibagirwe kuko mu nshuti zacu zakadasohoka zikomeye cyane ndabakengurukiye cyane muri amakuru tugiye kubana aho muherereye hose hirya nino mwisi n'amakuru rero agiye kugaruka kubiri ko biravuga mu gisata cya politike icy'umutekano ndetse n'agateka kaziramo twibanda cyane cyane biriko biravugwa hano iwacu mu gihugu cy'u Burundi mu karere k'ibiyaga bigari ndetse no mu makongo ndabahaye ikaze rero mwese aho muri hose amahoro ya mweranda amahoro ya bizindabyi amahoro y'Imana yose abane namwe aho muri hose reka rero mbabwire zimwe mu ngingo nkuru nkuru tugiye kwibanda ko munyemerera ariko mbere ko nzibabwira mbanze mbabwire inkuru ikomeye cyane kandi umuntu wese akwiriye kumenya niba uri kutwumva ukaba utarakura sabone cyangwa subscribe navuga ko uri gucikanwa dore ko rwose byoroshye cyane kugira ngo ujye ubona amakuru yacu mu buryo bwihuse dore ko ari amakuru abatohoje arimo ukuri kwamye icyo utegerezwa no gupyonda kuri aho kazogera maze buri ko turungitse inkuru ukazagiye utubona notification kubwira ko ari amakuru ashaje dushyize ko maze nawe ukamuyumva ko mfite amakuru agezweho kandi atohoje amakuru yacu rero agiye kugaruka kuri izi ngingo nkuru nkuru zikurikira akaba rero ari ingingo nkuru tugiye kurambura mu buryo bw'idonito mukanye inkuru ya mbere tuza kuvuga rero ni inkuru uza kumva winyegeje dore ko ari inkuru ikomeye cyane aho Gervais Ndirakobuca yahoze rero ari general Gervais Ndirakobuca bataziranda kugarika ubu ngubu akaba ari umushikiranganji wa mbere mu gihugu cyacu cy'u Burundi akaba rero hari abamwegereye bakomeje kuvuga amakuru akomeye cyane amakuru amenyekanye nona cyane yuko rero yaba afise umugambi nawo wo kwitoza mu matora yo kuba rero umukuru w'igihugu mu matora twimirije 2025 inkuru rero yakomeye cyane niyo mpamvu navuze ati turaza kuyumva twinyegeje turaza kwirambura rero beshi bagiye bamwegereye intahe batanze dore ko yaje kubyivugira neza cyane ngo yitegereje ibibazo biri hirya nino mu gihugu cyacu murabizi neza ko yari yarasanzwe ari umugabo uvuga ijambo maze rikagera rwose ku bantu beshi byinshi yaravugaga bigahinduka ubu rero afise umugambi w'uko rwose ari we wenyine ushobora kuzahura ubukungu by'igihugu cyacu cy'u Burundi iyo nkuru rero yakomeye cyane byinshi bavuze Gervais Ndirakobuca yigereye rwose ahantu n'ifumbire yarabuze turabigaruka ko mu buryo bw'idondo muri amakuru yacu indi nkuru tuza kugaruka ko mu buryo bw'idonido ni inkuru nayo ikomeye cyane dore ko rwose ibintu bidakomeje kugenda bimera neza habi na mba dore ko kwabwira ko rero hari ikigongwe cyatanzwe n'umukuru w'igihugu FARDC Ndayishimiye iki kigongwe rero uburyo kiri kugenda kiratangwamo ibintu bikomeje gutanga ibibazo bikomeye cyane dore ko ishyirahamwe ari shoto ririyamiriza rero akarenganyo ariko rero gakorerwa bamwe mu baherutse rero guhabwa ikigongwe n'umukuru w'igihugu uburyo rero icyo kigongwe n'umukuru w'igihugu byatanzwemo ubu ntabwo biri gukurikizwa kugira ngo bagende rero bafungurwa neza cyane barekurwe bajye mu buzima busanzwe nk'uko bahawe ikigongwe n'umukuru w'igihugu hirya nino mu mabohero hari kubera yegere zikomeye cyane igihe tuza kubabwira rero ni inkuru ikomeye cyane dore ko rwose ibibazo bikomeje kuba ndanze ikibazo cy'igitoro gikomeje gukwega akarambaraye mu gihugu cyacu ingorane rero z'ibitoro abarundi bashinzwe rero mu bintu bisa n'imikino ni mu gihe rero hari habonetse rero umuti w'ikibazo cy'igitoro, ariko bikomeje kugaragara yuko mu by'ukuri bashyizwe mu bintu bisa nk'imikino, dore ko hirya nino ari ku magambo gusa cyangwa se ku munwa gusa, ahubwo nta gitoro kiba kiri rero mu bituro bya essence. Kati rero mu buryo bw'idonido amakuru yacu, reka tuyatangure rero ku nkuru ikomeye cyane mutosanga ahandi, aho rero General Gervais Ndirakobuca batazira dakugarika umushikiranganji wa mbere w'igihugu cyacu Burundi. Hari abamwegereye bakomeje kuvuga yuko rwose bumvise we ubwe barakurikiranya telefone yitabye yuko afite gahunda yo kwiyamamaza mu matora ari mu mwaka 2025. CNDD-FDD rero ikaba ikomeje gucikamo ibice, ni mu gihe referano ndi kuri yo nawe aticaye arimo arashaka ukuntu abanywanyi bawo bakwiyongera. Duheruka kubabwira yuko makuru yacu yuko uhagarariye aba feneri bashyigikiye rero honorable Agathon Rwasa yuko aherutse kuvuga ko rwose CNDD-FDD nta banywanyi gifite, yuko isigaranye gukanga gusa, akaba rero yarahamagariye abanywanyi ba feneri na senera aho bari hose yuko botokongera kugira ubwoba bwa CNDD-FDD yuko ubu ngubu rwose isigaye iri ku magambo gusa. General rero ndakugarika, yari rero ubushize yari umugabo uvuga ijambo rikomeye cyane ndetse akanabishyira mu bikorwa, ariyo mpamvu bahise banamugira rero bamugira umushikiranganji wa mbere. Ubu rero akomeje kugenda ararebera ibibazo biri hirya nino akituriza akicecekera, dore ko hari ayo makuru rwose aturuka ku bamwegereye yibanga yuko ariwe abona yuko ariwe yokemura ibibazo byose byugarije igihugu cyacu, ibibazo byinshi cyane, dore ko ubuzima bukomeze kugenda buragorana. Duheruka kubabwira ko uhagarariye ishyirahamwe Parisemu umuhinga mu by'ubutunzi yaherutse rero guhamagaza inama avuga ko rwose leta igihugu cyacu Burundi kwiye kuwegeranya inama rukokoma yiga ku butunzi, dore ko igihugu cyacu Burundi kigeze habi cyane mu butunzi, faranga mva makungu ryaraguye, ubuzima byinshi byankenerwa byarabuze, igitoro cyarabuze, umuyaga nkuba warabuze, amazi biraguye kuyabona, n'ubu ngubu n'ifumbire nayo byagoranye, bakaba rero bavuga ko mu by'ukuri igihugu cyacu gikomeze kujya ahatemba, maze bagahamagaza inama kugira yuko koma kugira ngo yige kubiri ko biraba mu gihugu, ndetse ifate n'imyanzuro yo kuba yanakuraho bamwe mu bayobozi bakomeye cyane, dore ko nta kintu bari kubarira igihugu cyacu cy'u Burundi. General rero Gervais Ndirakobuca we ubwe nyine yigumye umutima yifitiye gahunda yuko nawe CNDD-FDD azayiva ko maze akagenda akitoza nawe, dore ko avuga ko afite ubushobozi bwo kuba yarongora kino gihugu kikagenda neza cyane. Igihugu cyose rero cyuzuye imyidogo y'abarimyi bataroswa rero ifumbire kandi barayirishe. Mu ntara rero nyinshi z'igihugu hariho abariko rero baratwandikira ko bamaze igihe barashize rero bararishe ifumbire, ariko byananiranye ko iboneka, kandi bakavuga ko bacererwa rero cyane. Benshi rero bavuga ubwoko bw'ifumbire yitwa ire inahe y'umunyagihugu ari muri rero komine Makamba. Uyu munsi rero niho rero habaye akamaramaza aho twatondeye rero ire, hageze rero ko bayitanga umufuko umwe w'ibiro 50, bagaca rero bawugaburira abantu 10, bagaca rero baka twaturesi mugiye rero waba warihiye umufuko wose ugaca utahira rero ibiro 5 byonyine by'ifumbire ya ire. Twibajije rero ko boba bashaka kuyitunyuruza, baheza rero bavuga ko yatanzwe kuko tumaze kwaka uturesi bisigura rero ko angeri twahawe kandi atariyo koko. Gervais Ndirakobuca ari hehe? Ikibazo kiri hehe? Twese rero turibuka muri ruhuhumba mwaka 2022 naho ifumbire yigera kubura gutyo, ingene umushikiranganji Gervais Ndirakobuca yakariye umukuru wa FOMI Adrien Ntigacika batazira ziranotse, amuha rero iminsi 10 gusa ngo ifumbire ibe yabonetse, ikibazo rero cyavuye gikomera kugeza aho kiba mu byatumye General Bunyoni abogozwa muri Nyakanga mwaka 2022. None ubu General Ndirakobuca ari hehe ko asigaye rero anuma cyane ku bibazo bihanze abanyagihugu? Nasubire rero ategeke nitwiyumvikana rero ko abanyagihugu bariko rero bariha ariko ntibaronswe ibyabo. muratubwira rero muri comment mwebwe iki kibazo muri kucyumva mute mu byukuri. Ingorane rero si gitoro zikomeze kugera ziryamira za hirya nino. Mbere ko tubageza ko iyi nkuru reka tubanze tubageze ko ubutungu inkuru y'ubutungane ishyiramwe aricoto rero ririyamiriza akarenganyo ariko rero kakorerwa bamwe mu baherutse guhabwa ikigombwa n'umukuru w'igihugu Vianney Ndayisaba. Umuhuza bikorwa rero mwishira hamwe aricoto mu byo rikora rero harimo kurwanya ihohoterwa rya kiremwa muntu ariyamiriza ihonya ngwa ryitegeko rirekura rero abanyororo bagiriwe rero ikigongwe n'umukuru w'igihugu mundwi iheze ririko rero rikorwa nabo mu bushikiranganje bw'ubutungare atanga rero akaro rero ko kuko rero ki ku munsi wa gatandatu murantunga uheze aho ngo habaye rero akamaramaza mu ibohero rikuru rya mimba aho rero uwo mugingwa uwo mugingwa rero wakozwe nabo rero mu biro by'umukuru w'igihugu bari kumwe rero n'indongozi zo mu butungane wahasomwe rero abategerezwa rero kurekurwa bagira ku 136 ariko haca hataha abantu 57 gusa abandi 79 bashikiwe rero bamwe mu ndongozi zo mu butungane basiguriye ko dosiye zabo bazibuze rero muri aricoto rero bakabona ko ari ihohoterwa aba bantu bagiriwe. Vianney Ndayisaba rero yibaza igituma iyo umuntu arinze aja kurondera rero ku rutonde rw'aba arekurwa n'ingingo y'umukuru w'igihugu bigenda gute ngo dosiye yiwe ibure. Aba bantu rero bagiye ku rutonde atama dosiye bagira izindi ndongozi rero zo mu butungane nyene ziragirizwa ko ku munsi w'Imana bankiye abandi batandatu mu bantu 145 bari bahejeje rero gusomwa nabo mu biro by'umukuru w'igihugu ngo batahe babagirije rero ko bananiwe kuvuga amazina ya Mustaneri na nyumba 10 baho bavuka mwishira hamwe rero aricoto bakavuga ko ico kitobera rero inambamye ishirwa rero mu ngiro y'ingingo y'umukuru w'igihugu kuko beshi bafunzwe rero aba batware bataratorwa kutabamenya rero ngo samakosa yotuma baca baguma mu bunyororo rero ndabakengurukiye cyane rero mwege twabanye andi makuru indi nkuru rero iri buze kuvuga ku gitoro turabageza ko mu masaha ari imbere mu nkuru yacu turi bukore yindi ikurikira reka mbakengurukiye cyane aho mwerereye hose babwire ko tubakunda cyane kandi tubafise ku mutima hose ni yuze imwe rudende ibageza ko amakuru ibiganiro ndetse n'inkuru yabigezwe ko mutosanga ahandi ndabakengurukiye cyane.